abantu bitwaje ibirwanisho barimo abavuga ikirundi barayibanyuruje abakongomani batatu bo mu bwoko bw'abanyamurenge babasanze mu ihana yabo irahitwa Mutarure ni muri territoire ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Umugabo umwe bari mu bitaro baramukubise cyane, ibintu byose barajyanye, barasatse amahuzu barajyanye, n'amafaranga yari arimo yose barajyanye, bari bambaye imyenda y'abakongomani ya gisirikare, ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni ikirundi bavuga.
Uyu ni Gatoni Jonathan atwara akarere ka Mutarure kabereyemo ubwo bubisha. Mu karere kandi muri make ku munsi wa gatatu w'indwi za Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu azororerwa n'umurwi wa EAC uzoba uhagarikiwe n'uwahoze ari perezida w'Uburundi Sylvestre Ntibantunganya. Turabigaruka ko handi hato abakunzi b'imikino na sport mugumize umurongo ku ijwi ry'Amerika. Tuafitiye ayavugwa muri ico gisata sangwikaze bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Imbere yo kuja kwidonido y'amakuru yose duce ku masonga ariko mugenzi wacu Aloyse Bigirimana habaza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloyse mwaramutse, mikro ni gwawe.
Urakoze Diane. Imishamirano ishimikiye ku moko yahitanye ubuzima bw'abantu babiri muri Cote d'Ivoire mu bice bibamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe hasigaye indwi zibiri mu gihugu kije mu bihe by'amatora. Iyo mishamirano yadutse ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Bangwanu mu buraruko bwa Abidjan ahagwiriye abanywanyi b'umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Pascal Affi N'Guessan nk'uko byavuzwe n'abavyiboneye. Ibinyamakuru muri ico gihugu byashikirije ko amaduka n'amazu y'uburiro byasahuwe byongera biraturirwa kandi ko n'imodokari zaturiwe. Affi N'Guessan yahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze ku wa gatandatu ko inzu yiwe yaturiwe. Abandi bantu hafi 15 barishwe mu mishamirano ishingiye ku moko mu kwezi k'umunani n'ukwezi kw'icyenda mu bisagara bitari bike muri icyo gihugu nyene, inyuma yaho Perezida Alassane Ouattara atangarije ko yifuza kwitoreza manda ya gatatu. Kuri w'Imana kandi intumwa z'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO zashyitse ku murwa mukuru Abidjan. Uzirongoye Shirley Botchway yamuka muri Ghana yavuze ko ta bibazo bitorerwa umuti hatabaye kuganira. Yarahejeje kuganira na Affi N'Guessan hamwe na Henri Konan Bédier bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakaba n'abakandida muri ayo matora. Izo ntumwa za CEDEAO zitezwe ko zibonana kandi na Perezida Ouattara hamwe n'umushikiranganji wa mbere Ahmed Bakayoko kuri uyu munsi wa mbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump hamwe n'umudemokrati bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu Joe Biden baragendeye ejo ku Imana amaleta ya Nevada na Carolina y'uburaruko aho bateye intege abanyagihugu bariko baratora. Kaminuza ya Leta ya Florida ivuga ko abanyamerika hafi miliyoni 27 hamwe n'ibihumbi 77 bamaze gutora mu gihugu cyose bakoresheje uburyo bwa posita cyangwa bishikiye ku bibanza by'amatora. Amatora nyezina zuba ku itariki 3 z'ukwezi kw'11. Ubwinshi bwabo bariko baratora muri iki gihe buhabwa insiguro yo gutinya ibigwi by'abantu ku munsi w'itora mu ntumbero yo kwirinda kwandura COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku Imana yarateye akamu ibihugu bya Armenia na Azerbaijan ko kubahiriza amasezerano yo gutanga agahengwe ko guhagarika intambara. Guterres yongeye anegura yivuye inyuma ibitero ku basivile byabereye mu ntara ya Nagorno Karabakh ibyo bihugu bifa. Guterres yavuze ko igitero cya misile mu mihana y'abantu mu gisagara cya Ganja muri Azerbaijan ku munsi wa gatandatu cyahitanye ubuzima bw'abantu 13 harimwo n'abana. Armenia na Azerbaijan bumvikanye gutanga agahengwe kuva saa sita z'ijoro kwa gatandatu ariko izo mpande zibiri zabandanije kuri w'Imana kwagirizanya kutayubahiriza. Muri Thailand ibihumbi by'abanyagihugu barabandanije imyiyerekano ejo ku munsi w'Imana biyamiriza umushikiranganji wa mbere. Iyo myiyerekano yari irongowe ku bwinshi n'abanyeshuri imaze amezi ane ku murwa mukuru basaba itanga imihoho y'umushikiranganje wa mbere Prayuth Chan Ocha yafashe ubutegetsi ubwa mbere muri kudeta mu 2014 ikinyamakuru The Bangkok Post cyandikira muri ico gihugu cyavuze ko iyo myerekano yabaye kandi no mu bindi bisagara 18 umushikiranganje wa mbere Prayuth yatahukanye insinzi mu matora yo mu mwaka uheze ariko abamusaba gutanga imihoho bavuga ko yabayemo amanyanga kugira perezida atsinde kandi hisunzwe ibwirizwa shingiro ryahinyanywe n'abasirikare intumwa za Isirayeli ziherekejwe n'umushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe ikigega zarafashe indege zigana muri Bahrain ejo ku munsi w'Imana gutangaza ku mugaragaro amasezerano yo kunagura imigenderanire Amerika iheruka gufashamo intumwa za Isirayeli zaherekejwe n'umushikiranganje wa Amerika w'ikigega Steve Manchin ibiro byiwe byavuze ko uru rugendo rugamije kwagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Isirayeli Bahrain na Emirati z'Abarabu zunze ubumwe
Aloise Bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza bakunzi bacu mukomeje kumva ijwi rya Amerika ndayibutse ko isamirani Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta z'Ubumwe za Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasi Amakuru yo mu karere turayahera mu gisata cy'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu bitwaje ibirwanisho bagwiriyemo abavuga ururimi rw'ikirundi banyuruje ku munsi wa gatandatu buca ari kuwa mungu abanyagihugu batatu mu bwoko bwa Nyamurenge baba hitwa Mutarure ni mu kiyaga ca Rusizi muri territoire ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo mugenzi wacu Vedaste Ngabo yenyarukiye aho vyabereye kuturabira icuka kihari
ukigera ku Mutarure wabonaga ku maso y'abantu akababaro abagabo bicaye mu muhanda babazanya makuru y'ibyaraye bibaye abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimuti wabagabo Nyakiwe Françoise numwe muri abo baturage ku Mutarure abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere yuko bashimuta abaturanyi be batatu
ari turangije gufungura amasaha 3 tubona abantu barashitse twari tukicaye hanze twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino nje banyiriza mu nzu ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo ndabahakanira nkihaye mbahakanira turayizanura ifite ntayo baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma abana barabafata babashyira kuri sima bakura kuri matera inzu barayisaka matera bazita hasi Masakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga ubwo nyine bankubitanga babwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari mbwira gukubita nti nimurebe niriya saka mirimo ayandi ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye byose telefone ifaranga amahuzu bamaze gutekera babona kumpambura
Gatoni Jonathan n'umuyobozi w'umwana wo ku Mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo
naraye kubwegera ariko habaye saa tatu baranterefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo kuko amasasu hayavuga ko bafashe n'abantu ndarari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajanye abagabo batatu babajyanye mu ipoli abandi barakubiswe umugabo umwe yagiye mu bitaro ari mu bitaro baramukubise cyane no n'inzu nyinshi inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabure ibintu byose barajyanye barasatse amahuzu barajyanye n'amafaranga yari arimo yose barajyanye inzu nyinshi nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga none ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho n'abo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu
abantu batemwa bamwamenya bari bo
njye sinari impari ariko baravuga ngo bari bambaye igiserikare bambaye imyenda ya Kongo y'abakongomani ya giserikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni ikirundi bavuga cyangwa mu n'igiswahili ariko majorite icyo bavuga cyane
umuyobozi wa groupe Mayarubirizi Mirundi Ombeni François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure.
Twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare kugira ngo baje kuducunga baducunge twebwe bacunge n'imadi zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa abantu baze baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayinde bahinga abiri baradutwaye abandi bantu babiri twarabuze irengero ryabo n'ubu turaho tutazi niyo bari.
Ishimutwa ry'abo bantu ryemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere Kapiteni Dieudonne Kasereka aho uvuga yuko ari abagwanyi babo Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse. Umuyobozi wa Societe Civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe barekugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000. Si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mutara kivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Silvestre Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yagenywe kuzoyobora umurwi wa Afurika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo uzocungera ayo matora mu gihugu cyose. Ibikorwa nyamukuru vy'uwo murwi nibihe bikuru bikuru kuri ayo matora vyo nivyahe? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abicirya nino.
Umugwi w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana. Uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uku kwezi kw'icumi. Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi niwe yagenywe n'umuryango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi. We n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi intwari ibereye agateka kazi na muntu hamwe n'uko atawukumiriwe canke ngo ategekwe ico azotora. Silvestre Ntibantunganya yatwaje Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 gushika muri 1996 kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko nawe nyene asanzwe ari Umurundi yarusha muri Tanzania. Ibiro bijeje kumenyesha makuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi. Perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokurutiziganya kandataho uhengamiye. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye Perezida Silvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire ico ashikirije. Yatwitavye ariko girinda kugira vyinshi avuga kuko mugwi arongoye utaratangura neza amabanga. Ico bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimwo. Yemeye kuzotubwira vyinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga kundwiza. Bitekanijwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar naho nyene hazobera amatora ya perezida. Zanzibar ni zinga rishamikiye kuri Tanzania. Uwo mugwi ugezwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC inama nshingamateka y'uwo muryango ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu. Gusa nta mutanzania n'umwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abisigura. Umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye Perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari kimenyetso ko intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu kare. Kuri we amatora yo mu gihugu cha Tanzania ni yagenda neza kazobara kunguko ku muryango wose. Yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanya mu karere umuryango wose wa EAC ushikigwa n'ingaruka mbi. Ni mu gihe imvururu za politike zadutse mu Burundi kimwe mu bihugu vya EAC mu mwaka w'2015 zagize ingaruka mu karere kose. Kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi abarenga 300,000 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye vya EAC uhereye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya no muri Congo igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango. EAC isa isanzwe irungi kimigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo mujyango yamara mu matora heruka mu Burundi umugwi wa EAC ni waronse amahigwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza cy'umugera wa corona. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli aserukira umugambi CCM chama cha mapinduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2015 azoba yitoza mu kiringo ciwe cha kabiri. Amashami mpoza makungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta amashirahamwe n'amaradiyo yigenga. Azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe harimo Tundu Lissu aserukira umugambwe Chadema ukomeye muri tavuga rumwe na Perezida Jean Pombe Magufuli. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo. Ubu naho akabari wa mwanya w'imikino na sport twari twabararikiye tugitangura. Turahera mu Burundi, ahindwi igira iya kane mu ihiganwa rya basketball mu gisagara cha Bujumbura yaraye isozerewe. Umurwi wa Kern ufashe ikibanza cha mbere mu mupira w'amaguru. Naho mu ihiganwa rya Burundi bwose, imigwi zoserukira u Burundi mu nkino za Afrika yose yaratsinzwe. Desire Hatungimana arabigaruka ku muri ino nkuru yaduteguriye.
Kundwi igira gatandatu mu ihiganwa rya umupira w'amaguru mu Burundi, umugwi wa Musongati uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika. Zimigwi yatwaye ibikombe iwabo waratsinzwe na Aigle Noir bitsinda 4-3. Message Ngozi nayo izokina mu babaye abambere iwabo ikaba yatsinzwe na Wayar FC y'Umurambyi bitsinda 3-1. Ubwo rukino rwarababaje cyane mumenyereza uwo mugwi Jimmy Ndayizeye ahamenyesha ko batari kubigenza nk'umugwi ukeneye igikombe uno mwaka.
Sindabyakiriye neza gutsindwa uru rukino. Ni urukino twari twaje dushaka kugutsinda kugira tuve mu kibanza kibi turimo, ariko murabona yuko twatsinzwe. Ngubwo yuko nuvuga yuko mu mupira birashika, ariko uri kuragwanira nk'igikombe ukazuragira nk'amaherere ya gucyanye biragoye. Murabona shampiyona ko y'uyu mwaka ari shampiyona igoye, ikipe nyinshi zari yubatse. Ukeneye kubyitwara rero ari amaherere utabukeneye gukora. Twaje mu gice cya kabiri nta kintu na kimwe tugeze dukina. Royale nibo ubona ko wagerageje gukina neza no mu gice cya mbere twakinye, ariko siko narishaka. Uravye muri rusangi Royale yagerageje gukina umupira mwiza, barafise abakinyi beza, babonye ingene bashaka kwigori. Navuga yuko nuno musi uravye nka defense yacu ingene yarihagaze, navuga yuko yarihagaze nabi cyane.
Mu zindi nkino zabaye ku bibuga bitandukanye byo mu ntara zigize u Burundi, Olympic Star Muyinga yatsinze Rukinzi bitsinda 3-1, ikibona kugumya ikibanza cya mbere. Buja City yirahiye Vitaro igeza aho umwansa ashaka mu kuyitsinda bitsinda 2-0. Kayanza United yanganije na Interstar bitsinda 3-2. Flambeau du Centre inganya na Atletico Academy ibitsinda 2-2. Ni navyo kandi Burundi Sport Dynamique na Bumamuru zatsindanye. Mu mupira w'amaguru naho ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika, kundwi igiri ya gatatu yihiganwa ry'i Bujumbura, kuri Nowimana umugwi wa Muro watsinzwe n'umugwi wa Africa Sport ibitsinda 8-7. Azamu yirahira Barinex mu kwitsinda ibitsinda 7-1. Les Elites nabo batsinda Sagasable ibitsinda 4-1. Mu gihe ku munsi wa gatandatu Mikimba yatsinze Bonge Beach ibitsinda 7-3. Nayo umugwi wa Beach Boys ukaba watsinze Bibamba usumbyije cyane ibitsinda 10-4. Kundwi igiri ya kane naho mu higanwa rya basketball mu gisagara cha Bujumbura, New Star yatsinze Dinamo ku manota 83-71. Uwo mugwi ukaba warumaze imyaka 5 udatsinda Dinamo. Umumenyereza wa New Star Nshimirimana Christian aganira n'abamenyeshamakuru inyuma y'urukino yamenyesheje ko umukenyero wiwe ari wo watumye batahukana intsinzi.
Tuti twagerageje gukorera ko cyane, twasubiye mu defense bushasha kuko turi mu ekipe twinjiza byinshi ariko natukinjizwa byinshi. Twagerageje gukosora defense cyane cyane ku kintu cy'abakinnyi batatu Chebe Jean hamwe na Keniko kenabinjiza nabo manota menshi cyane. Turagerageza turamufata naho premier captain yadutsinze presque wenyine, ariko mu nyuma Loris yaragerageje aramufata ntibyasubiriye. Na Mani yaramaze iminsi abakinira cyane nabo turagerageje turamufata, na cyane cyane ari ikintu twakoreye ko rwose yari mahobo defensif gukura abantu bafite abapivu nka Mugisha cyanke Musoda, turagerageje turababuza gufata mahobo.
Mu zindi nkino Urunani rwatsinze Jimkana ku manota 82-42. Nayo Muzinga ikaba yarushije Aigle Noir mu kuyitsinda ku manota 180-52. Kugeza ubu Kern iri mu kibanza cya mbere, New Star ikaza ubwa kabiri, nayo Urunani rukaba ruri mu kibanza cya gatatu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda aca gukora mu ngata kuyavugwa mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda.
mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda Ferwafa yarateranye mu byari byitezwe na benshi harimo kumenya niba nta gisibya amakipe abiri Gicumbi FC na Heroes FC agomba kumanuka mu kicoro cya kabiri kuko byari bimaze iminsi bitegetswe na komite nyobozi ya Ferwafa nyuma yuko aya makipe aje mu myanya ibiri ya nyuma ubwo shampiyona y'uyu mwaka yasozwaga itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya corona mu nama y'ejo ndi kwa gatandatu byashimangiwe ko Gicumbi FC na Heroes FC zitagomba gusonerwa zikaba zigomba kwitegura kuzakina mu kicoro cya kabiri indi ngingo yari iteye amatsiko nukongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe gukina mu makipe yo mu Rwanda bakava kuri batatu bakaba batanu ibi nabyo ntabwo byemewe nubwo cyari cyifuzo cy'abenshi mu banyamuryango
ibintu kiza byadufasha rero mu iterambere ry'umupira urabona kera hakiriho abanyamahanga nka batanu hari spectacle nziza wasangaga amakipe akomeye APR ifite abanyamahanga benshi Rayon Sports Kiyovu za mukuru uyu munsi wa none rero dukeneye kwigira ku banyamahanga ariko baturusha
tukiri mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje imyiteguro y'umukino uzayihuza na Cape Verde ku munsi wa gatatu w'imikino yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kubera ko iminsi yo kwitegura ari mike icyo abatoza barimo kwibandaho ni ugukomatanya imyitozo yo kongera umwuka n'amayeri y'umukino uyu ni umutoza wongerera abakinnyi imbaraga mu ikipe y'igihugu Serge Mwambari
turimo turashaka uko abakinnyi bakora ikintu cya readaptation bakongera bagasubira muri rythme navuga ikenewe ubundi tuzakurikiraho tukora ama programme ari integré kuko igihe dufite ntago kitwemera gukora programme zose uko twabikora turaza gukora ama concept ari modifié turaza kwifashisha ama méthode ama programme tufata fitness tukombina na technique na tactique byose hamwe
yongeraho ko ikindi barimo kwitwararika ari ukwirinda ko abakinnyi bakwibasirwa n'imvune
ikintu turimo turakora twe muri cadre iri physique tufatanje na medical team no kugira ngo abakinnyi batavunika tufite programme za injury prevention kuko abakinnyi bamaze igihe batagukora bamaze igihe barabuze ama automatisme amwe mu movement tugenda tukurikirana hafi twifashimo na medical team yacu programme yacu yose yubakiwe mu gukora uburyo abakinnyi bagira kuri peak ikenewe cyane dutuma batagira ama injuries cyangwa se imvune
mu mukino w'intoki wa basketball ejo ku cyumweru shampiyona yari imaze igihe cy'amezi arindwi yarahagaze yongeye gusubukurwa mu mikino y'ikubitiro mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya IPRC ya Kigali yatsinze IPRC ya Musanze amanota 108-50 mu bagore IPRC ya Huye yatsinze The Hoops amanota 73-57 imikino irimo kubera mu nyubako ya Kigali Arena abafana ntabwo bemerewe kwinjira kandi nta n'icyizere ko ubwo burenganzira buzatangwa mu minsi ya vuba nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino basketball mu Rwanda
ariko byo tugenderaho cyane n'amategeko natwe turategereje cyane kurusha abandi uko bitekereza kuko natwe tuba dutegereje ko hari igihinduka ku bijyanye n'uko iyi covid igenda igaragara muri iki gihugu ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyose bazaduhuga uburenganzira dufite icyizere ko mu minsi iri imbere bizaza ariko ntacyo twabitangariza kuko dutegereje amategeko
muri iyi shampiyona yasubukuwe mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo harimo amakipe umunani agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe na IPRC Kigali IPRC Musanze Reg Basketball Club na UGB mu itsinda rya kabiri harimo IPRC Huye Espoir Patriot na APR Basketball Club mu bagore harimo amakipe ane ariyo APR Basketball Club The Hoops ubumwe na IPRC Huye yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
akawe nunga haduce dusozera makuru twa itwa fitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumana Joe Diane ni nahazwe amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyegeranije na Fasil Gebehu yakoze kwizina rya bagenzi bacu bose nifatikanije nawe rero tubikebanuye tubipfuriza kugira indwi nziza no kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo zitandukanye iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nkuko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe kubijyanye n'inzara FEWSnet icungwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Igihugu cya Sudani y'Epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo. Uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani y'Epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2021 buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'2014. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo, ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu. Nk'uko ishami rya Roni rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ribitangaza, imyuzure ikabije yibasiye icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo. Iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho, iteza inzara, indwara zituruka ku mirire mibi, hamwe no kuvana abantu mu byabo. Abana bari munsi y'imyaka 5 akaba aribo bibasiwe cyane. Ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye. Kubera iyo mpamvu, kuri ubu abantu bagera kuri 7,500,000 muri Sudani y'Epfo bakeneye kugobokwa. Ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa 9, ubwo habaga inteko rusange ya Roni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakiriye, mu biganiro byahuje abaterankunga 10 ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na $108 million z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba Sudani y'Epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi. Bwana Mike Pompeo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, mu nyandiko ye kubirebana n'inkunga yagize ati: ubufasha bw'ingoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa, serivisi z'ubuvuzi, gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura, cyo kimwe n'ubufasha bwihariye kubagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani y'Epfo. Mu bundi bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'Abanyasudani y'Epfo bagera hafi kuri 2,200,000 ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana. Harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiriye izo mpunzi. Amerika kandi itera inkunga serivisi ya Roni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri Sudani, cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri Leta igera hafi kuri 30. Bwana Mike Pompeo ati: Amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri Sudani y'Epfo ndetse no ku isi. Tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba Sudani mu mibabaro. Arongera ati: turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu, ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagara.